gone.
Sashova team Ross Sport Nation shazothu zakhala kakhulu endimina masikani nginiphathele video nginiphathele ufakazi nginiphathele yonke into ama Red Nationers defenders ikhozana mfana kithi usheshe wakhohla mfana kithi uyasheshe ukukhohla inkinga yakho wozala. Okay, sazothu kuzana usanda post laphana ebhala udendo le post ende ethona mthandeni lento yenza uma ukuthi uyibona ngathi thi ubuqhawe kodwa into izowulalisa abantu lokuzenga emva kobukhozana de laphana ongo yabantu bafike bacula ingoma kamthandeni ethi zumbara pepe kwaphoqa ukuthi kuzana ngabisa performa akashay shwapa ahambe cause abantu bathi azombara pepe. Okay, so singenza ukuthi Khuzane khulumile wabhala ipost waba i-victim. All right, ama Red Nation aziphindiselela and azidefend. All right, okay, ake ngifunde naye ipost mase ngidedele ivideo. Mhla zingu 13 April 2019 uKhuzane abalandeli bakhe benza lento eseyenziwe kuyena uKhuzane ukuthi bacule ingoma zikaKhuzane kwebene umthandeni osestage. UKhuzane wabe esebhala esethi izolo ongoye ebheka uZulu Holly kuphinde esasolundi bengingekho mina kodwa abantu kuthiwa bebe zivumela izingoma zami baphuma bamshiya ecula eculela izihlalo. Oh, okay, Nkosi yami ake kukhuthazi loko sizwe sikakhuba umculi uma eqashiwe ngicela nimnike ithuba naye. Ibuhlungu lento emehlelayo and iyakhula izindawo ngezindawo. Okay, sonke singasho ukuthi niyazi ngamasikandi osikuyabhinqa kahle kahle uKhuzane la wayibhinqa. Okay, if uthi awazi ukuthi sasikhuluma wayekhuluma ngayiphi ividiyo uKhuzane la, naye ividiyo lapho khona abaculi baphazamisa umthandeni nini na ngomhla ka 13 ku 2019. I-technology iyasiza, awuzibukele ama social comment section ukuthi ngabe iscore 1-1 noma ukhona ongekho fair between umthandeni noKhuzane, which is which.